Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu bamukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza no mwanya w'amakuru agezwe ko ariko baravugwa cane. Ijyavuzwe riratashe bandikiye umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni baha ikopi umukuru w'igihugu n'umukuru w'inama nshingamateka bariyamiriza ingingo yafashwe n'umushikiranganje w'intwaro wo hagati iterambere rusange n'umutekano Gervas Nderakobuca bamwe batazira ndakugarika. Ndetse basaba turaza kugenda tubibabwira ukuntu byose byifashe. Ese Gervas Nderakobuca azokwisubira ko kuri iyo ngingo yafashwe mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni arabikora ko iki? Ese president Ndayishimiye arava mu gacerere yagira ico avuze kuri ivyo bintu? Ni ibintu biriko biravugwa cane ibya rino mu gihugu c'u Burundi, ariko ibintu vyanababaje abatari bake. Turagenda tugaruka kuco abantu bamwe n'abandi babona kubw'ingingo, ndetse tuze no kuraba ikigiye gukurikira mu nyuma. Hari n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa cane na yaguteguriye yose. Uragenda yakurikira ingingo imwe imwe ukwayo. Tutegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira tubane murano makuru agezwe ko. Byaravuzwe cane na twebwe twarabashikirije vy'iyo nkuru. Haravuzwe ibitari bike, ingingo itakiriwe neza, ingingo itavuzwe ko rumwe, ingingo yateje ibibazo cane cane ku bakoresha ingendeshwa zirimwo tukutuku, abapikipiki, za bajaji. Bavuga ko batishimiye ingingo yafashwe n'umushikiranganje wa w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Gervas Nderakobuca. Amakuru adushikira kano kanya, ndetse n'ugwandiko dufitiye kopi bandikiye umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bakaba bahisemwo kwandikira uwo mushikiranganje wa mbere w'u Burundi bamusaba guhagarika ingingo yibuza gushika mu bibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura bahora bakoreramwo. Muri iryo kete banditse ibiki? Iryo kete ryarugikiwe Bunyoni kopi gahabwa umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'inama nshingamateka ni nyuma yo guciribwa umurongo ntarengwa sendika y'amashirahamwe yunguruza abantu ku makinga, amapikipiki no ku matukutuku mu cete co kuruno wa 2025 ruhuhuma umwaka w'2022 banditse basaba umushikiranganje wa mbere w'u Burundi guhagarika ingingo yo kubuza gushika mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura bahora bakoreramo. Baserukiri yo sendika yabunguruza abantu bakoresheje izo ngendeshwa zabujijwe bakavuga ko iyo ngingo ije kubabuza kuronka uburyo bwahora bubafasha kubaho ngo no gutunga imiryango yabo. Bakamenyesha ko iyo ngingo igiye gukura ko abakoresha ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura barenga 2200 bagizwe n'abatwara tukutuku 2200, abakoresha amapikipiki bari hagati y'4000 ndetse n'5000 hamwe n'amakinga barenga 10,000. Bakaba bavuga ko batahura ibikogwa vy'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu vyo kugabanya impanuka mu gisagara, ariko ko ivyo vyari guca mu biganiro bari kugirana mu ntumbero yo gutorera hamwe inyishu y'ico kibazo. Bakemeza neza ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku bantu ba mikoro make basanzwe biyunguruza bakoresheje amakinga, amapikipiki na tukutuku. Bagasaba rero ko hobaho ibiganiro bihuza abaserukira amashirahamwe yabunguruza abantu barabwa n'iyo ngingo hamwe n'abayobozi b'ubu bushikiranganje bwafashe iyo ngingo kugira barabire hamwe ingorane cancane zishingiye ku butunzi zashobora kwibonekeza mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro. Ico gisabo cabo banyonzi b'amakinga n'amapikipiki na tukutuku bakaba bavuga yuko rero ari gisabo gifatiye kukuntu bafise ishavu batewe no kubona barabojejwe gukora imirimo bahora ibakora ikabatunga. N'ukurindira rero tukaraba umushikiranganje wa mbere azogira icakoze kuri ivyo bintu. Gervas Nderakobuca wiwe yarivugiye ko iyo ngingo ari ntabanduka. Ese Gervas Nderakobuca azokwisubira ko kuri iyo ngingo?
Retwakire Chanel Girumugisha umuhinga mu byo gutunganya imigambi. Mbega Chanel, mwebwe umwihwezo wanyu n'uyuhe murabye uko igisacu mu bantu butunzi kifashe muri kino gihe mu gihugu cacu Burundi?
Ibijanye n'imibano n'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi inovuga yuko bigeze hanyerera muri rusange, bigeze hanyerera kuko uravye igihugu cy'u Burundi kiri ku rutonde rwa nyuma mu bimenyetso byose twovuga bijanye n'imibano n'ubutunzi. nkuko umukuru w'igihugu Evaristo yabivuze Burundi ntibukenye Burundi ntibukenye Burundi burafise ahubwo tangurira kugira ngo butere imbere cyo twakwita potentialite burazifise ariko novuga yuko ikibazo ari gutunganya nabi ibyo bijanye n'imibano n'ubutunzi ni ya governance tameze neza nawe ne yavyivugiye mu nyuma yahejeje akavuga yuko Burundi bukenye ariko yavuze yuko busanzwe bufise ubutunzi ariko ubutunzi kama urumva yuko harimo agahaze mu bijanye na governance mu bijanye no gutunganya ubwo butunzi kama bw'igihugu.
Murakoze cyane Gabriel Ufiri, mwumvise n'umukuru w'igihugu arabyivugira eka n'abatari bake n'abanyamahanga eka n'abarundi baravuga yuko igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cyiza ni igihugu gifise ubutunzi kama. Murumvise ibyo mugenzi wanyu Chanel arabuze yuko nawe nyene aremeje yuko igihugu gifise ubutunzi kama ariko ngo kigeze ahatemba. Rufyiri mwebwe kugira ngo igihugu kigirinde higera ahatemba namwe nimba ariko mubyumva kandi ari igihugu gifise ubutunzi kama nkubwo ngo gitunze n'ibindi bihugu kubganya mwibaza kwiba ku kigaru Rufyiri
kibazo kihari mu bikijanye n'iby'ubutunzi hamwe n'iby'imibano ukirabira turetse kuja mu biharuro birebire by'abahinga umuntu ariko aravugana n'umunyagihugu ari we wese hari ibintu by'ibimenyetso biboneka yuko ubukene buhari ubirabira ku mashure mu myaka 60 girifere abana bacicara hasi ku ntebe abandi baheba amashuri ku bwinshi kubera inzara ukabirabira kukungene abantu babayeho kubafungura ku munsi ibice birenga 70% ufatiye ku biharuro bitangwa na Banque Mondiale na PNUD mu Barundi ibice birenga 70% babayeho badashobora kufungura uko bikwiye. Ni ibintu rero biboneka yuko hari kibazo mu by'ukuri mu by'ubutunzi cyangwa harimo atabibona ukabirabira ku byo twakwita ama infrastructure ni ukuvuga inyubakwa ziba z'amabarabara ziba ibitaro ziba amashure reka n'inyubako za leta usanga leta ipangiye abanyagihugu aho kuba ifite inyubako zayo reka n'ibintu byinshi cyane byerekana yuko mu by'ukuri ibintu mu mibereho y'abanyagihugu b'abarundi itameze neza rero imvo nyamukuru nta muntu urayirondera mu myaka 60 girangire twikukiye Burundi bwamye mu bihe bitari iby'amahoro iyo rero igihugu kitari mu mahoro murumva neza ko kugira ngo ubutunzi bushoboke hari ibyo twita repréarable no kuvuga ibintu ngombwa bituma ubutunzi ico twita redécorage économique kugira ngo bishoboke hagomba kuba ico twita ubwa mbere stabilité politique no kuvuga ituze mu bya politique hanyuma kandi hakaba nituze mu mitima y'abantu.
Rufyiri, uno munsi turiko dukora ikiganiro ibyo onye bivugwa leta ya Gitega ivuga yuko uno munsi amahoro n'umutekano yiraye mu gihugu.
Ndiko ndavuga mu myaka 60 girangire kuva ubundi bwikukira nta myaka 10 yigeze ihera abarundi batagiye hatabaye icyo mpejeje kwita ituze mu bya politike hamwe mbere hakabaho n'intambara ivyo rero nibaza yuko atanu muyogira iyo ningaruka ni inkomoko ya mbere yuko ubutunzi bwifashe uno munsi inkomoko ya kabiri ni inkomoko ijanye n'ibyo twita leadership no kuvuga uburongozi bukwiye nyabwo ibyo bintu bibiri ntibyigeze bibaho uburongozi nyabwo aribwo bushiraho intwari ibereye mu by'ubutunzi intwari ibereye mu bya politike intwari ibereye mu by'imibano intwari ibereye mu by'umutekano ni ukuvuga ibyo bintu bibiri ni ukuvuga abarongozi bafise imbono ya kazoza hamwe n'ituze mu bya politike no mu gihugu ibyo bintu bitatu nibyo mu bisanzwe byabaye intambamyi mu by'ubutunzi n'imibano ibyo nibyo no kwita repréarable de développement ni ukuvuga ibintu by'intango cyangwa inkingi z'iterambere mu by'ubutunzi n'imibano bikugira ngo bishoboke n'ibyo bintu bitatu bigomba kubanza kuboneka bwa mbere bitahari bishoboka
ibyo
nibyo bisha bivyara ico twitara cohesion sociale no kuvuga kubana neza cyo kunywana ko barundi bwa ivyo bitatu mejeje gushikiriza niyo ntango niyo nkomoko ya mabi tufise uno munsi kandi n'umwapfu mubisha bwo ifatira kuba ariko baratwara uno munsi nibintu byabaye kuva kera mejeje kuvuga yuko mu ndakabaza batumaze na myaka 10 ligeri hera hatabaye ico ivyo bibazo bijeje kuvuga
murakoze cyane reka kumbure Thierry Bigira ndabyi numenyesha makuru ashobora kuba aronka amakuru mu banyagihugu wanashaka ngira ngo wewe agashika naho twebwe udashobora gushika Thierry Bigira ndabyi Rufyiri ati hariho ibintu biba bikomeye kuva yavuze kuva mu myaka 56 heze ariko twabyumvise no mu ntangamarara umukuru w'igihugu avuga ati igihugu cy'ubundi ni kiza raba amazi yatanganyika aho ugiye hose uhasanga amazi agabwira n'ayandi makontina twabivuze mu ntangamarara ko tumaze igihe twumva mu bintu bitoyi cyane bishoboka intara ya mwaro yidoga ko imaze amezi arenga 6 ataronka amazi Thierry ibyo birafitanye isano n'iyi myaka ibicika 60 ituma ubutunzi butaba stable nk'uko Rufyiri abivuga wewe wegereye abanyagihugu ubona abanyagihugu bafise ingwane izihe gatiyeri wokongera ko mu byo bavutse
murakoze kuri ico kibazo naho ntegereye abanyagihugu gusumba Rufyiri arongoye Oricom canke mwese ariko akuzuye nikamurikwa nkuko watanguye bivuga mu ntango Burundi nico gihugu uno munsi turaze gucegeranyo cishyamba mpuza makungu FMI nico gihugu ca mbere umunyagihugu afise umwimbo muto ku mwaka kwisi ntawo kwirwa rero arakuze niko nikamurikwa Burundi ni igihugu turi mu bukene kandi uko Rufyiri bivuze nta birafitanye isano n'ingorane zagiye zirashika injyane mu myaka itandukanye kuva Burundi bwivukira noneho bigaragarira ku imyaka yose Burundi bwamara igihe buri mugahengwe iyo myaka wasanga igiye ari ibiterambere nko tufatiye akaruro ku byavuba umuga muri ubutegetsi ushikiye ubutegetsi kuva mu mwaka 2005 gushika mu mwaka 2015 twovuga ko hari agahengwe hari mu by'umutekano byari bisa n'ibyifuza neza Burundi bwari ku rugero ku ntambwe nziza mu by'iterambere ariko kubera injyane zadutse mu 2015 bwarasubiye inyuma mu bisata byose bimwe bigaragara gushikaho tugeze mu kibanda cy'inyuma rero ntawo bideha ni ibintu bigaragara ko bifitanye isano n'injyane zagiye ziraba mu Burundi nk'uko mwari mwabarije abandi urabye naho ubu urabagira ku gisata cyonyine cy'uburimyi n'ubworozi gitunze abanyagihugu bari muri ico gisata barenga 89 ku ijana hafi 90 ku ijana batunzwe n'igisata cy'uburimyi n'ubworozi ariko urabye ico gisata cyonyine urugero kiriko urabona yuko ari igihugu cyacu kiri iterambere bita atagi hindutse riri kure nk'ukwezi urabye imigambi yo muri ico gisata ikogwa isa ni wanashaka ariho imigambi myiza ikogwa yoteje imbere ico gisata bimwe biboneka ariko ugasanga no hano tarakarwero ba kuva mu mwaka 2003 inama y'abakuru b'ibihugu muri Afrika barafashe ingingo yuko kugira barwanye ubukene boza barashira n'imiburiburi ibice 10 by'amahera leta ikoresha mu gisata cy'uburimyi ubundi bwagiye urabwira buke buke nk'u 2008 twari tugeze ku bice 200% by'amahera leta ikoresha ariko bagiye baraduga gushikaho usanga baragaye ku rwego rwa 90% by'amahera ajya mu burimyi n'ubworozi mu gisata cy'uburimyi ariko ugasanga naho amahera yagiyemwo ingene ariko arakoreshwa n'ibintu usanga bifite amahinyu no hano utakarura nk'imigambi yo mu rwego rushikiranganje y'ukugwiza imbuto gutanga imbuto zirobanuye usanga umugambi mwiza mugabo mu gushyirwa mu ngingo ugasanga izo mbuto ahubwo bihuye n'ibyahuha ugasanga abaja muri zo kugwiza imbuto ni babandi ugasanga ni abantu begereye ubutegetsi abari bajeje kuzigwiza baziha abanyagihugu niwe ko bagomba guca bazikwegera ko zose kugira bo baronka umwimbu mwiza bagurishe wa munyagihugu nashobye kuronka izambuto zirobanuye nkuko byari bitegekanijwe ibyo ni bintu bigaragaza yuko umwimbu cyuguma ari mutoya mu gitoro cyacu burimo gitunza barundi benshi umurundi kaguma mu bukene butagira izina ni bintu rero biboneka ibyo umukuru w'igihugu yavuze nitwo ntawo biharira burundi burafise amazi n'ahatari ayo mazi yatanganyika sa burundi bwonyene buyasanga ibihugu kandi nta wona harira yuko uburundi budashika kwibahari ko uwo muhora mbere watanganyika n'igihe ico bita koridoro side ntugicamo ibidandazo nkuko byahora izo nimbo zindi ngira umuntu yogaruka ko mukiri ikiganiro bigaragara nuko umuhinga Chanel yabivuze uburundi bufise bwari bufise ibintu byinshi bwo kuririra ko kugira ushobore gushaka kwiterambere biragaragara yuko umurundi uno munsi akiri mu bukene yugarijwe n'ubukene ico ntawo garagara ko cyane n'ikintu kigaragara uwo ari we wese gisigaye ku nuko woraba icokorwa kugira tuve muri ubwo bukene dushobore kuririra kuri ibyo dusanzwe dufise
aho onye ngira ngo turaja kuhashika nitwavuga ibyokorwa reka kumbure nsubire kwa Chanel Girumugisha. Chanel, mu bintu wigeze kuvuga vya potentialite harimwo Thierry aravuze ikintu gikomeye cyane yuko abanyagihugu hafi 90% babeshejeho n'uburimyi n'ubworozi mu mapotentialite wavuze igihugu cy'u Burundi turabona yuko imvura iragwa izuba rikaka byatuma abarimyi bashobora gutera imbere ariko no munsi turacumba bariko baridoga bimwe n'ibitieri yavuze yuko igisata cy'u Burundi naco nyene gishobora kuba kironka ngo ibice icera kwijyana mu mafaranga bayatekanijwe gukoreshwa uno munsi abanyagihugu bariko bararimira impeshi nkuko mu kirundi babivuga ariko baridoga ko bataronka ifumbire mu buryo bukwiye we kubganya uga Chanel ibi mu bihisiguriye
nkuko uherere kubivuga uburundi bufise ubutunzi kama butagira uko bungana kuko ni byinshi cyane dufatiye muri ico gisata cy'uburimyi ni gisata no vuga yuko cyari cyoroshe guteza imbere kuko uravye amahigwe igihugu cacu gifise ukabona kibijanye nibihe uburundi bufise amezi 8 kuri 12 imvurigwa ivyo ntibibaza yuko bibona benshi bibona ibihugu byinshi ukaraba ugerageje kugereranya nibindi bihugu ukaraba isi ndimwa mu Burundi iracafise uburyohe iracafise akanovera kuburyo hadakenegwa cyane ifumbire y'ikirenga ariko niyo fumbire rero ibikenewe nkuko Jeremiah bivuga ugasanga hariho ibintu bigenda kubera kubitunganya nabi ugasanga byinjiramwo abantu babategetsi abegereye ubutegetsi ugasanga itunganywa ryabyo rirononekaye naho ufata ibice bingana gute mu bijanye na bije y'igihugu ngo ubishire mu burimyi hata bayitunganywa neza gico gisata nibaza yuko atakintu umuntu yoshikako cubona nk'ibijanye no gushikiriza kwegereza imbuto abanyagihugu ibintu bijanye no kwegereza ifumbire abanyagihugu ukabishiramo abikorera utwabo ugasanga ni babandi nyene bagaruka ni babandi begereye ubutegetsi ugasanga baciye bamonopoliza marché baciye bafata bafashe nk'umuntu umwe w'igihangange bamuhaye isoko ry'ifumbire ucawumva yuko aca ategereza kurigira uko yigombeye kuko nta piganwa rihari nta higanwa riba ryabaye ugasanga abigize uko yigombeye ibiciro bibaye umurengera ugasanga mbere na yafumbire hari nahibura mu gihugu isanzwe itegurirwamo kubera ibintu by'amaspekulasiyo kujya kurondera amafaranga y'agaciro ugasanga iyo fumbire irengana abanyagihugu yobanje gufasha ikajya mu bihugu duhana imbibe kubera kurondera kubera amaronko menshi urumva kakababaro k'umunyagihugu nta kumuntu aba gifise ya ntumbero y'amafaranga baba bashize muri ico gisata iba ihejeje guhinduka murumva yuko ibintu bijanye no gutunganya igisata ari ibintu bikomeye cyane ibintu byari bikwiye kugarukirwa kuko ari gushiramwe amafaranga abonetse bo yashiramwe ubutunzi kama burahari ariko gutunganya nivyo bibuze
ariko gashanere uti barafata igitsata nkico bagiha abikorera utwabo wowe nk'umuhinga mu byo gutunganya imigambi ko tubona nahandi no mu bindi bihugu bishika ugasanga ibisata bimwe bimwe barabihaya abikorera utwabo bivuga ko ariho bitera imbere ahubwo
ega nivyo gushira mu minwe ibisata bitari bike mu bikorero twabo ituma habitera mbere ariko nukuraba yuko utunganya iryo soko buko hariho ibintu yita organisation du marché ugasanga marché irakwije isoko rirakwije byangombwa kugira ngo ribe isoko nyaryo kuvuga ibintu bijanye no kugira ngo winjye muri iryo soko ushobore kurikoreramwo ibintu bijanye no kugene umuntu wari we wese ari muri iryo soko afatwa ku ruhe rugero afatwa ko ibintu ni byinshi cyane bijanye n'itunganya y'isoko kugira ngo ribe koko isoko rihawe abikorera utwawo umwe bita marché de concurrence pile parfait rero urumva kuba byiza byari byiza gushira iryo soko mu bikorera utwawo ariko kabaza kari ngene iryo soko ritunganye none ko bumva bagaruka bagaca bahereza monopole ku muntu igihangange yumva ntibari kibaye rya soko ukwita rya concurrence abari hereje umuntu umwe nawe iyo yifite isoko akora uko yigombeye kuba byiza byari byiza nibyo ariko mu gihe akiri ako kajagari nitunganye je mbona byiza byoba biragumye mu minwe ya leta kugira ngo habemwo ukuboko kwa leta kuko akajagari kadashoboye kuvamwo ibintu byo gushira mu minwe y'abikorera utwabo kuba ari uguhenda abantu bari bihe ari uguhenda abanyagihugu ariko ugakora iki utagikoze
urakoze cyane reka kumure rufyiri murumvise ukuntu Chanel ukuntu abisiguye avuga yuko guha ibisata bimwe bimwe abikorera utwabo nawe naremeza yuko ishobora kuba inzira yiterambere mugabo akagira makenga y'ukuntu amasoko aheza gatangwa avuga ati rero Jopu mayu wa biragumye muri leta ariko garufyiri nibaza yuko leta ibi ifise ijambo cyangwa kuboko kuri ayo mashyirahamwe mwebwe ku bwanyu garufyiri mwibaza yuko byankira hehe kugira ngo aya masoko aba yahawe ano mashyirahamwe byanke yuko ibi bisata bitera imbere
ico no cishura kuri mwe bitatu nakubwira ico ni kibazo kijanye naba bariko baratwara bakora ivyo bintu baba batagira iyerekwa muvye igihugu kice kimwe twita leadership éclairé cyo no kwishura cyo nyene kugira ngo ntitugwe turashika kure naye handi hoho biba iby'uburimyi bibi by'ubworozi biba nibindi igihugu cyose kirafise politique gishira imbere kugira ngo gishobore gutera imbere ugiye muri Ethiopia usanga bashize imbere ibijanye no gutwara abantu n'ibintu ugacu usanga nivyo bituma ico gihugu gishobora gutera imbere ugiye muri Egiputa ni igihugu atamaze kigira cy'ubugaragwa ugiye y'umuntu wese yagiye yarazi nire uzosanga nire ariko rubomera nibwo barimisha n'iryo bemporta n'iryo bakura hanze ya Egiputa mugabo uzogenda urabe ikiro cy'umuceri muri Egiputa uzosanga kigugwa inshuro 10 usubira inyuma ku Burundi no kuvuga mwedo difwa ku kiro cy'umuceri kigwa mu Burundi kandi twebwe imvura igwa mezi 10 ku 12 ivyo rero hafi rimwe na rimwe naha tuzi ko ari 8 mugabo hari igihe igwa mezi 10 murabize neza ivyo rero je ubukene ndabibona ikibazo si gisate kicanke kiriya ni kibazo c'intwaro mbi ndamuveze guvernance nico niko ndabibona ivyo navyo muveze guvernance nayo gacitumwa gacha ikwega izindi ngorane zimwe ndakunda kubwira zijanye na instabilite kutagira ituze mu bya politike no mu mitima y'abantu aho nushobora kwiyumvira iterambere ngo bishoboke naho ufata ibisata byose ukayishira ugashira imbere igisata kishaye kiriya izi bintu bijanye n'intwari bereye ntibishoboka umuntu agiye gutwara afise umwina umunoho indandende bamwe twita bampe mazuzuye bamwe babona inda zabo zashobora kubona abandi ibyo nibyo bibaza Burundi bwagize kuva bukironka independence kugeza none munsi ndabisubiyemo ibyo rero ariko baratwara uno munsi batafasha uburyo ngo bavyumvira ingene bishobora guhinduka tuzokwama tugira kimwe twita mu gifaransa marche sur place kandi cyangwa dusubira inyuma ni ukuvuga tuzokwama turi hahandi nyene canke dusubire inyuma nico gituma rero nibaza yuko ibibazo si birebire cyane kandi si byinshi ni kibazo kijanye n'uburongozi bwiza.